Executive Director Emma Strategic Thinkers Network NIT tetete akasa wode ensem ne nyina ekɔ ede ama aban ya wote suo sabre wo kyerɛ sɛ wanya ne ntɛ sɛ aban no epemfidi a ano wɔden pa na wone NCA National Communications Authority akambo mu na ada ye beto aba no saa da no kyerɛ sɛ abɛfo kwantempɔn a ye fa so edidi nkita ho nyina no eye internet no wo mo adum ne kra na kyerɛ sɛ internet shutdown e na kyerɛ sɛ wo mo bɛma na sie ewo election day no ɛno no wo mo sɛ saa e na aban no susu so bɛyɛ ɛne na ɛnya de papa kra enti wonyae ekuo yi friends ɛntwɔfo nhye mudie ɛne wo mo ɛde to ɛntwɔfo anim
ye pɛsɛ yɛn kache aban no sɛ sɛ ɔmo wɔ intention sɛ ɔmo bɛ shut down your internet na ɔmo bɛ interfere ana ɔmo bɛ yɛ nneɛma na ɛmma ɛntwɔfo ana media houses no ɔmo ntumi publish ana ɔmo programs no a ɔmo ngyae because clearly no sɛ yɛ kan yɛ mra ɛwɔ 1992 constitution article 21 na ɛka kyerɛ sɛ yɛ wɔ saa freedom sɛ yɛ bɛtumi akasa yɛ wɔ saa freedom sɛ nkyerɛfoɔ wɔ saa freedom sɛ ɔbɛtumi ayɛ ɔbɛtumi ayɛ ɔmo dwuma no yie ɛnti based on saa yɛ mmara no in article 21 no ɛyɛ fundamental right saa fundamental right obiara ntumi mfa saa wo right ɛfiri wo sɛm because ɛno deɛ it is for us as Ghanafoɔ ɛnti based on that no yɛka sɛ sɛ ɔmo yɛ saa ɛyɛ infringement na nti asese aban betimi ayesa because about what there in the fourth republic of Ghana no yase ase ache nti enye ne na aban betimi beye niema na ye kebinem kebinu the whole world benka say ah kebin na e wo Ghana pa there eye komsi komsa there bi ye mpesa nti ye nim se international community no o ma free aban se aban ye nim se wakoje equipment say we bet me we bet say we shut down your internet we bet say we make sure say some media houses no we bet we ma omo yɛ omo adwuma no yie nanso omo gyae